LDSs, tafadhali, nyuma ya registration desk. Kazi mzuri hapo, Commander Mardadi. All DSs, tafadhali, tukutane hapa nyuma. tuwapigie makofi.